zuguru wangu kaini ndakabatika.
God bless our food. Amen.